Bakunzi ba Mashariki TV turabaramukije. Kuri no munsi uri hejuru tuja kuganira ku kiganiro kigira kiti uruhara rw'umwungere mu ishengero kukungene ingo n'imiryango bisanzwe bitunganije. Aha rero tukaba tuja kuvuga ku buremere canke igihagararo umukozi w'Imana usanga afise mu bijanye n'ingene ingo zitunganijwe. Aho usanga rimwe na rimwe umwana mu rugo asanzwe akijijwe avuga ati jewe numvira cyane Pasitori eka mbere ugasanga hari n'abakenyezi bagira bati jewe numvira Pasitori gusumba uko numvira umugabo wanje. Kugira rero ngo turonke umuco kuri ibyo bibazo byose twibajije twifashishije umwe mu barongoye amashengero akaba arongoye ishengero ry'ubutumwa bwiza uwo nawe ni Apôtre Jean Claude NIMUBONA. Jean Claude NIMUBONA turabaramukije.
Ndabaramukije cyane.
Twabikoze ko kugira ngo mudufashe kwishura kuri bibazo bamwe n'abandi bakunze kwibaza muriteguye kutwishura.
Murakoze cyane turiteguye.
Tudatevye rero tuje ku kibazo ca mbere kikaba kigira kiti mu rugo rurimwo abantu bakijijwe umwana muri urwo rugo abwizwa kumvira cyane Pasitori wo mu ishengero asanzwe asengeramo kuruta uko yumvira ababyeyi b'amaraso bamwibarutse canke ategezwa kuwumvira bose mwebwe muvyakira gute.
Mbere yuko nishura icyo kibazo mbanje gushimira Mashariki TV yatwiyumviriye ko katugendera no munsi niteka ridasanzwe hama nkuko bagije icyo kibazo abantu ba mbere babwirizwa kumvirwa n'ababyeyi bamaraso kubera ubwa mbere Bibiliya iravuga ngo urugo rwubahwe n'abantu bose. Bibiliya ivuga ko urugo rubwirizwa kubahwa n'abantu bose. Tuvuze urugo tubona ababyeyi papa mama abo babyeyi nibo bibarutse umwana imbere y'uko umwana amenyana n'umwungere wari wo wose. Tuvuze umwungere nitwovuga gusa ngo n'umwungere ari mu idini iri cyangwa ririya amadini ni menshi ari y'abaporoti ari atari abaporoti ni menshi cyane atandukanye ariko muri rusange umwana wari we wese abwirizwa kubaha umuvyeyi wiwe sinuvuga ngo kuruta gusa umwungere wiwe. Umwungere arafise uruhara rwiwe ariko ufise uruhara runini nujya muvyeyi yakwibarutse kuko umwungere ntiyari kukumenya iyo utari kwibarukwa n'umubyeyi kanaka. Nicyo gituma bose barafise icyo bamaze mugabo uruhara runini rufise umubyeyi yibarutse umwana.
Mu yandi majambo muti umwana umuregwa ari mu rugo yatezwa kumenya ko ari umubyeyi w'amaraso afata ijambo rya nyuma ku ndinganizo y'ubuzima bwiwe.
Ku ndinganizo y'ubuzima bwiwe ijambo rya nyuma hanini rifise umubyeyi w'amaraso kuko haragara igihe rimwe rimwe abantu bazazanirwa ugasanga hariho nk'abana bubaha cyane abungere mvuze abungere simvuze mu idini ry'abaporoteo menga gusa nibo twovuga ariko amadini ni menshi cyane saba poroti aratari abaporoti bari muri ibi cyangwa mu madini ya cyangwa ariya ariko umwana abwirizwa kubaha cyane umuvyeyi wiwe w'amaraso arafise kandi n'uruhara rwo kubaha umuvyeyi wo mu buryo bw'imwemu. Reka mvuge umuvyeyi wo mu buryo bw'imwemu mu bundi buryo n'umurezi ariko umuvyeyi wakwibarutse yagutwaye amezi 9 yaragupfukije aho ugeze uhagejejwe n'ababyeyi bawe b'amaraso. Abungere muri rusange iyo bava bakagera mu madini mu butandukane bwabo bw'amadini basahiriza imiryango abana ahubwo abana bakabigisha kubaha ababyeyi b'amaraso. Bibiliya iravuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Nta mwungera hari kugira ngo yigisha abana ugarariji ni nk'abajya bigisha bo ku ishuri uratanga umwana akagenda mu ishuri kwiga ariko umurezi wese yigisha abana gukunda ababyeyi babo b'amaraso. Murakoze.
Nk'ubu bishitse hakagira umwigeme canke umusore ashimwa n'uwo bazokubakana bikanashika mbere bakaba badasangiye n'idini mbega ijambo rya nyuma rifiswe n'umwungere umwe muri abo asengeramwo canke ijambo rya nyuma rifiswe n'abavyeyi b'amaraso. Ngerageje kongera ko n'ikindi kibazo, birashika umusore canke inkumi agashima uwo bazokubakana, uwashimwe agacagira ati urabanza uze ndakujane kwa pastori canke kwa dadi agire icyo bivuze ko agira ijambo akubwiye. Iyo nyifato muyakira gute nk'umwe mu barongozi b'ishengero?
Mu bisanzwe iyo umwigeme hageze igihe Imana ikamugirira ubuntu akagera igihe yuko yumva hageze yuko asohoka, umuntu wa mbere yabwirizwa kwitura n'umubyeyi wiwe, kuko Bibiliya iravuga ngo mwubahama abavyeyi mubone kuramba. Ni kubera iki yavuze abavyeyi itavuze abungere? Ntiyavuze ngo mwubahe abungere mubone kuramba, ariko bisigura kuramba k'umwana kuri mu mubyeyi. Bisigura umwana ikintu cya mbere abwirizwa gukora, abwirizwa kubwira ivyiwe vyose umubyeyi yamureze. Kubera iki? Abwirizwa kugenda kubakana n'umugisha w'umubyeyi. Umwungere abimumenyesha ubwa kabiri ubwo ariwe wese, kuko umwungere ntafasha gutandukanya umubyeyi w'amaraso n'umwana wiwe, ahubwo umwungere afasha umwana kunwanisha umwana n'umubyeyi w'amaraso bakaba ikintu kimwe. Inkwano ntibazizanira abungere, inkwano bazishira ababyeyi. Nani bazishira ababyeyi? Birabonekaho abana babwirizwa gutangurira iminsi mikuru, imanza n'imiryango, abungere barasahiriza barongerako. Hariho ibyo n'ibyo abungere bashoboye ababyeyi badashobora. Mugabo abungere ntibatwara ikibanza cy'ababyeyi b'amaraso b'umubiri. Abungere bagwizwa kumenya igikorwa cyabo ni igikorwa cyo mu buryo bw'imbwemu, ni uguhezagira, ni ugusengera abantu, ni ukubohoza abantu. Ni bya bindi ababyeyi nabo badashoboye, ariko bose barakeneraniye, nta wokengera uyu cyangwa uriya, kuko ibyo umubyeyi adashobora umwungere arabishobora. Mugabo rero umwana abwirizwa kuba hagati na hagati. Mugabo ikibanza cy'umwana gikuru ni kumvira cyane, ni kubaha cyane ababyeyi b'amaraso. Raba nibo bamurera, nibo bamugaburira, nibo bamukujije, bamugishije mu mashuri. None uyo muntu yoza akaca kubwira ngo ubahe cyane umwungere kuruta umubyeyi w'amaraso, ntiwoba wibuka niyo wavuye, ntiwobona niyo uri kuraja. Umuntu akomeye cyane umubyeyi w'amaraso.
Tukiraho nyene birashika imiryango igakundana igashaka kunga ubucuti ibicishije mu kugabiranira, mu gushingiranira. Muri ya miryango nyene birashobora gushika umuhungu agashima umukobwa akijijwe, uwo muhungu nawe ari nko mu rindi shengero bavuga ko atarabakizwa. Babanye muri ubwo buryo, wa mukobwa akagumana agakiza kiwe, wa muhungu nawe akaguma asengera muri iryo rindi shengero, mugabo akaba yinywera nk'utuyoga. Uwo mukenyezi bizomworohera guhereza ikinyobwa umucance w'uyu mugabo wiwe cambiye, mu gihe nawe mu ishengero asengeramo bisanzwe bibujijwe. Mbega ho ubwo bugeni bw'abantu badasangiye amadini buroroshe kugira ngo abantu bashobore kubaka urwabo, bitunganya gute mu bijanye n'imyemerere yabo?
Mu bisanzwe gutandukana kw'amadini ntibisigura kubaka. Akarorero hariho abantu usanga bari mu idini rimwe bikanka ko bubaka bakagukana, hari n'abandi bantu usanga batahuriza ku idini ariko ugasanga barabanye igihe kirekire. Ubwa mbere urugo uwo ari wese yumve ko ari Imana, Imana niyo yubaka ingo z'abantu, si idini, si umwungere kanaka, si uyu canke uriya. Icyo nagomba mvuge ku bijyanye no gutanga ivyambiye, mu bisanzwe ujya muntu yakuzanye mu rugo yaguhaye izina, aguha icyubahiro, akwiye icyubahiro kimwe. Bibiliya iravuga ngo mugore wubahe umugabo wawe, kumwubaha we ukijijwe ukeneye ko azokizwa umunsi umwe. Fata ibyo akunda ubimukorera umusengere, ati Mana hindura umutima wiwe, kuko wamubwiye kumuzi ubwirizwa kumwubahiriza kuko muri cyo gihe sumwongere yubatse we wubakanye n'ujya muntu uwo muzana kugakiza gute udakoze ibyo ashaka kugira ngo umubwire ubutumwa bwiza urabe ko yohinduka uno munsi yandiko ndavuga ndiko ndabwira abari ko baranda hari abantu usanga mu ngo zabo bari kumwe n'abagabo ba abagabo kuko ukundana biri mu nzira nyinshi hari abantu bakundanye atanumwe azagakiza umwe mbere anwe inzoga ivyambiye uwundi atazanwe umwe bigashika agakizwa bica bigenda gute ntumugwanye kuko ubuzanye kujyanisha imijyango no kudahuza urugo rurabomoka mugabo muvyumvikanye umugore abwirizwa kumana igikorwa kiwe mu rugo kugira ngo atsane uyo mugabo cyangwa umugore kuri Kristo kuko biravana naho ntabwo usanga atari umugabo gusanga n'umugore yatanguye gukizwa murubahana muri ubwo buryo bigatuma wa muntu intumbero ufise ukayishika kuko uvuze ngo ntunwe inzoga uko biri kose ujya muntu araguha amafaranga arakugurira impunzu ni wa wundi nyene muri kumwe ni wa guatanga amafaranga murafungura murajyana mu manza ni nkuko umuntu acavuga ati none twaje twahukana oya namba ahubwo tukomenya ingene tubana hari ibyo idini ritwigisha ariko hari akaranga mutima kabubatse tubwirizwa kugumana tukagendera ko bigatuma n'abandi bafatira ngaho cyo cyitegererezo bakatwigira ko bigatuma nabone bakizwa bagashika mu gakiza agakiza ni gasambura kigisha imyitwarire y'abantu ingene bwo kwigenza mu buzima bwa misi yose bakarurana
ariko kandi tukiraho nyene mu ngo zirimo abantu sanga ivyo gusenga cyangwa ivyo gukizwa batabitahura ku rugero rumwe washobora gusanga umwe avuga ati jewe wewe twubakanye si wewe umfatira ingingo tufise programme yo kuzokwirirwa mu masengesho umunsi runaka igikorwa ari wanteguriye gisivye ugasanga umupfasoni arakubwiye ati ejo tuzokwirirwa ku mitumba miremera na bamubwiye ati none ko nzindukana abana bimeze gute ntiwosiba ngo yango programme ishengero nta kindi kiva kiciramwo akagenda mutana bimwemereye akagenda mutahurije kuri iyo gahunda akagenda ni ku misa ashakiye ivyo none ntisho gusambura ingo nk'abawunga habungere mufise ntaba mujejwe mu bitahura gute
bibiliya iravuga ngo nzosenga mu mpemu no mu bwenge iyo ufise umugabo mubanye ubwirizwa gusambura Imana iguha ubwenge bwo kubana nabo ntushobora kwisamburira kuko niyo wasambura nta dini nzoza kukubakira niyo bakwibukana nzoza kubana n'umunyedini wari we wese kubera iki mvuga idini keshi nabonye muri rusanga abamenyesha makuru bakunda gukora ku bantu bakijijwe gusa ariko najya mara nibaza ni mbe ni kubera iki bakora ku bantu bakijijwe gusa kandi amadini ari menshi mvuze bose muri rusange rero iyo bishitse uyo muntu akavuga ko afise programme y'amasengesho ntiyumvira umugabo wiwe ariko akora amakosa isezerano turikorana n'idini turikorana n'umwungeri isezerano rikorana n'umugabo wawe umugabo ubwirizwa kumwumvira hariho umwanya wo gusenga bibiliya iravuga ngo ikintu cyose gifise umwanya wacu hariho umwanya wo gusenga hariho umwanya wo kuraba iby'urugo hariho umwanya wo kwigisha abana hariho umwanya wo kuraba indero y'abana ntushobora kuvuga yuko ugiye muri ayo masengesho mu misozi umugabo we yakubwiye ati guma ngaha niwe akurihira inzu niwe akwambika niwe aguha izina niwe aguha icyubahiro none niyo wagenda kuri uyu musozi akubwiye ati guma kuri uyu musozi ucuja he hariho abandi bantu rero usanga bamwe bamwe si novuga ngo n'ubuzimire nje nibaza yuko abari inyigisho zitarizo kumbure urazi hariho n'andi makosa abantu bakora abantu bakibaza ko aribo ariko bivanye n'inyigisho mbi akibaza ibyo ariko arakora kwa gukuri atari ukuri mugabo muri rusange umukenyezi abwirizwa kubahiriza umugabo wiwe akamwubaha mu vya mutegeka gusenga hari uburyo bwinshi bwo gusenga bashobora gusengera mu mutima bashobora gusengera muhira urashobora gusengera mu muryango wawe umugabo akaguha amahoro mu nyuma akaguha umwidegembyo mukumvikana mukabihuriza ko ibintu kagenda neza hakokwibomorerako ubisamburirako
bishitse umukozi w'Imana umwungere pastori wawe akakubwira ati nyabuna urya mugabo mwubakanye si uwisezerana je ndabona wo mupfa ko karindwi w'isezerano iranashika mu kamubyaranye kabiri gatatu kane uhisemo guheba umubakanye umugabo wawe kuko abakozi b'Imana bakubwiye bati so w'isezerano naho bamubwiye ko birashika turamaze kuvyumva abumvira ubutumwa nk'ubwo bohobo bari mu kuri bimeze gute
bisanzwe hari by'abantu bihende babihendera ko cyane isezerano ahantu rikomeye ribera ubwa mbere umuntu akuvuga ko atari isezerano babihenze isezerano rya mbere ihera muri leta civile niho dusezeranira ariko reka mpere hasi cyane isezerano rya mbere rihera mu miryango niha ababyeyi berekana abana ko bagiraniye ubucuti babyita ubucuti cyangwa ubumwe ko bunze ubumwe iyo sezerano rihera mu muryango ntushobora kugenda gushingura ikintu cyubatswe n'imiryango kiretse ari Imana yonyine igikuyeho isezerano rya kabiri ribera muri leta abantu bubakanye bagenda bakagira isezerano imbere ya leta ko babaye ikintu kimwe eka nijya nyuma ibera imbere y'abakozi b'Imana rero uyo muntu wari we wese waza kuvuga ngo ujya mu nsu ubisezerano dufate naho yovuga ngo subisezerano ubufatiye kugi ahubwo wabwira umuntu ati genda usenge ugakoresha n'ubwenge ariko ntuhari kugira ngo usambure imiryango uhari kugira ngo ukomeze ubwo bumwe Imana ntinaniwe no gutandukanya n'abantu hako abantu borinda kuvyivangamo bagatandukanya abantu ngo Imana yavuze ngo je nibaza gukora ababeshera Imana muri rusange mu jambo rimwe Imana ishobora kubwira umuntu baratanze inkwano haraba mariage biragenda uko nuku kubera mufuye akantu gato ngo Imana ntibirimo Imana ibirimo Imana ntanuwe no gutandukanya n'abantu bimwe bimwe hari gihe abantu babyinjiramo cyangwa ugasanga ukabibwirwa n'umuntu agufitisha utabizi akakubwira ati ubujyo ubwo rugo rwa Imana ntigwemera mugana cyane nibaze kibazo none ubwo rwe Imana yemera rufise ishusho rimeze gute rufise amabara ameze gute urugo bibiri ivuga ngo urugo gubahwe n'abantu bose yego
namwe ntimo biyobewe abungere abarongozi mashengero bafise ubushobozi bunini bwo gutuma ingo n'imiryango bigira bifata intumbero kanaka cyangwa ifite ingingo kanaka ndaguha nk'akarorero urashobora gusanga nk'umugwi wo kugwaruka w'abakenyezi bafise urutonde rwo kuzinduka gutegura indirimbo ku minsi y'akazi guhera isaha imwe gushika nk'isaha zitanu ku minsi y'imirimo umuntu akibaza ati none ko abantu bateza kubaho bakoze kugira ngo bafungure batonge imiryango ugasanga bari gutegura indirimbo avamid imbere ya saa sita none kandi ntihari buvyanke n'urutonde rwashizweho n'ishengero ntimubona yuko none n'amashengero afise uruhara runini kubunge n'ingo n'imiryango bitunganijwe ugutunga no gukena kw'imiryango birashobora guhagarara kukungene n'abayobozi b'amashengero bitunganya mu ntunganyo zabo
ego bibiri iravuga ngo umukenyezi w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ari ukubika ijuju arusambuza amaboko yiwe hari abantu rero usanga bonyene ari bo bisamburira ingo bonyene nusubiye inyuma baravuga yuko muri kino gihe turi mu bihe bahimiriza abantu gukora nibaza uno munsi ko ata muntu abwira umuntu agende gusenga kuririmba ku minsi y'imirimo bisigura ko umugore w'ubwenge wese abwirizwa kugira ubwenge mu rugo rwiwe akubaka urugo rwiwe kuko niyo warusambura nta muntu azoza kurukubakira iminsi y'imirimo ubwirizwa kuba mu rugo ugakora ibyo ubwirizwa gukora bikaguha icyubahiro bigahesha icyubahiro n'umugabo wawe nturusambura ahubwo kubera ubwenge ufise wubaka urugo rw'iwawe
nta muntu ashobora kugira ati jewe umwanya wari wose ari uwo mpereza Imana yandemye ndawutanga ibyo nzofungura sinzobibura kwaba kuja gutegura izo ndirimbo ku mugoroba canke mu masaha ya saa moya saa mbiri saa tatu z'agatondo ahariho hose jewe mbona mba ndi ku murimo w'Imana kuko hari amashengero usanga agira ati abantu bazinduka ku murimo bagakora ibibatunga hama imirimo yo gutunganya ivyo mu ishengero gutegura indirimbo n'iki bigakogwa mu masaha yo ku mugoroba nyuma ya saa sita kuko abantu baba bagodotse ngabo ugasanga hariho n'amashengero ivyo bikorwa bishana imbere ya saa sita. None wumva uruhara rw'amashengero nabivuze mu gukena no gutunga kwingo ubwo abayobozi ntashobora kubigiramwo uruhara batabizi.
Nibaza yuko ababifisemo uruhara nabone bivana n'ivyo bigishijwe kuko burya nta utanga icyo adafise. Umuntu wese atanga icyo afise. Umurezi arera abana be kugira ngo batere imbere. Nivyo abungere bafise uruhara runini wo kubaka imiryango. Kuko igikorwa kinini cy'abungere no guhimiriza abantu gukora. Bakamenya gukora n'ingene bibeshaho. Ishengero dufasha mu buryo bw'imwebwe. Ariko umubiri twambaye ukenera gufungura. Ukenera kwambara. Turakeneye kubaho inyuma y'ishengero ubuzima burabandanya. Nicyo gituma rero nkuko bivuze yuhuye n'abafisi inyigisho mbi barakubuza gukora ukirwa mu rusengero mugabo cya wiyumvira uzobaho gute rero icyo nagomba mvuge muri rusange abungere bahari kugira ngo bahimirize abantu gukora bikenure bagire ubuzima bwiza abungere bahimiriza kandi abantu bazana igicapo cyiza mu ngo z'abantu kugira ngo izo ngo ziteze imbere zigire igicapo cyiza zigire umugisha ziroranigwe nta mwongere nta munyedini n'umwe w'ukuri yamenye Imana asambura ingo atuma urugo rw'umuntu rugira igicapo kibi cyangwa rugatosaka rugatosekara ahubwo agira ibyo aterereye kugira ngo imiryango yose itere imbere abantu bamenye ubwenge bamenye uko bigenza bamenye uko bafashanya tuhari kugira ngo dusahirize abantu tubafashe bave mu buzima ubu baje mu bundi buzima
ariko ntibagire ko harabagira bati twebwe tujejwe imitima ivyo bindi bitunga umubiri canke byiterambere birafise ababijejwe haruhande y'ivyo mu bitunza amashengero harimo uburyo butangwa n'abayoboke b'amashengero mugabo ugasanga ikiboneka nuko abarongoza amashengero batitwararika cyane kwereka abayoboke b'amashengero y'amaherava ngene arondegwa ugasanga hanini nguvu nyinshi ziri kuco bita bagira bati twebwe twitwararika imitima mugabe bizana amahera ibyo gukingira ibidukikije ivyo kubaka umubiri ngo ugire amagara meza ntitubona kumenga mu mashengero atandukanye birafise uruhara runini uzonasanga hariho n'imiryango bafungura nabi abana bagwaye kwashi mugabo umukozi w'Imana ntatinye kuvuga ati ni wagira icuronse urazana ikigira cumi ni wagira icuronse kine kirakenewe ko atanga uvu canke tutabona neza ingene abakozi b'Imana bitwararika iterambere ry'umubiri ry'abayoboke mu mashengero basanzwe barongoye
je ndibaza yuko hariho rimwe rimwe abantu ibiyago bakoresha kugira ngo barimentanirize abantu bongere babashire ku icyeyi biboneke ko ari babi kuko ndakunda kuvuga kino kintu udatangira Imana mu rushengero atangira abapfumu n'abarozi mugabo sindabona abantu bakurikirana abarozi cyangwa baba bapfumu abantu bagiye kuraguza babashira ibintu bababwire bati bino bintu tubazanira ko mutatwigisha gukora ko mutatwigisha ukuntu kugira ngo tubashikanire cyane nagomba ndakubwire yuko nta shengero na rimwe rishobora gutera imbere abayoboke nk'uko bivuze bataratera imbere icyo kigira cumi bagikura he badakoze nibaza amashikanwa ibigira cumi kugira ngo bishobore kuboneka no mu nzu y'Imana nuko uyo mwungere ariwe muvyeyi abwirizwa guhimiriza abantu gukora kwitanga bakagira ubuzima bwiza kuko umuntu ari gutangira no mu nzu y'Imana akabitanga mu bapfumu mugabo muri rusange itwohimiriza abantu ngo bagende ntibakore ntibatere imbere tuba turi ko turasambura twebwe tugejejwe kubaka nicyo gituma ahubwo duhimiriza abantu ni mu madini yose si mu bakizwa gusa mu madini yose barahimiriza abantu hamwe bavyita ibigira cumi ahandi bavyita imperezwa aho batavyita imperezwa ahatandukanye barafise utuntu usanga bari bafise mu maboko nk'udusanduku bashyiramo ikintu ivyo ni ibintu bikorwa ahantu hose gusa bifise amazina atandukanye mugabo hose birakogwa hose abantu barabikora mugabo ko bikogwa hose bajya babizana bababwiye bagende bakore mu byo baronse bakabihezagira mbere kuva na kera dusubira inyuma no mu bami baravuga ko abami bahezagira imbuto none no munsi uyu mugigwa ndushobora kugukuraho ni imana yawishizeho
igihugu cy'u Burundi abakirongoye barasizeho intumbero bise imbona kazoza aho bipfuza ko mu mwaka w'2040 igihugu cy'u Burundi cyashobora igihugu cyifashe mu mwaka w'2063 igihugu cy'u Burundi kikaba ari igihugu giteye imbere abari mu mashengero nibo kandi bari no mu gihugu mu mashengero atandukanye iyo mbona kazoza irashoboka
irashoboka tuvuze ishengero nibo banyagihugu nyene nkuko bivuze uwo mugambi w'umukuru w'igihugu urashoboka cyane gose mugabo byose bishoboka ni abantu bumva iby'indongozi zivuga bakabishyira mu ngiro birakunda iyo abantu bigishijwe ni za nyigisho nyine twigisha mu mashengero ni kwa gukundisha abantu igihugu ni kwa kubwira abantu bakore ni kwa kubwira abantu bitwararika ibyo bumva iby'abarongozi rusangi yo mbona kazoza irashoboka igihugu kirakeneye ishengero ishengero rikeneye igihugu igihugu ni cy'abantu bose kandi igihugu gikoregwa n'abantu abantu nibo bagiteza imbere iterambere nyine iri mu bene igihugu iyo bigishijwe bagatahuriye ko baraja bararoranigwa nagomba ndakubwire yuko abantu barongoye amashengero abanyedini batandukanye abanyamadini abarongoye amadini batandukanye batahari nta mahoro nta mpore barahumuriza imitima cyane bakabuza ibintu byinshi abantu nagomba ndakubwiza ukuri yuko aba bantu batabonetse ho bakajagari nakaga gakomeye cyane gose none umuntu yotinyiki yo kubaha iki uno munsi nimba tuhari tugendera ku nyigisho twahawe n'ababyeyi batwigishije kubaha mu mashengero batwigisha iki kubaha abantu gusonera abantu hariho ibidakogwa hariho ibizira batubuza bigatuma tugira umugisha tukamenya ko twigenze
kubwawe rero biratahuritse kubona nk'umukenyezi runaka umugabo runaka umusore inkumi runaka avuga ati ahamagara pastori we ngo dadi cyangwa agahamagara umukenyezi wa pastori ngo mami aho usanga rimwe na rimwe yumva uburemere bwa pastori cyangwa apotre mu nk'ikintu kidasanzwe kumenya hari habo bigira biti none ntiwovuga ati pastori naka mugabo ugasanga dadi mami kuva ko ari ikintu kidasanzwe mu byumviro by'abayoboke bimeze gute
ego nibanza ko bitegwa n'inyigisho abantu bahabwa ariko muri rusange bibiliya umwungeri mwita nk'umwungeri intumwa bibiliya mwita ko ari intumwa umuvugishwa mwita ko ari umuvugisho umuvugabutumwa mwita ko ari umuvugabutumwa umwigisho uko nyine umuntu wese muri bibiliya yamwise izina ryiwe umuvyeyi bibiliya mwita ko ari umuvyeyi ije nk'ubundi ko ndigisha bise umuvyeyi uyu ndi muvyeyi umuvyeyi w'umubyo bw'impemu mugo umuvyeyi w'umubyo bw'impemu nimba ari apotre cyangwa akaba pati cyangwa akaba shehe nzo mwita she patiri nzo mwita pati umuvugishwa rega ntibiri mu mashengero gusa mu mashengero abakizwa gusa biri hose mugabo umuntu wese afise izina yahawe na bibiliya umuntu agira umuvyeyi umwe ntagira abavyeyi babiri ubundi ndamwita ko ari umurezi mugabo umuntu wese yarahawe izina ryiwe
bakunzi ba Mashariki TV twizere ko ibibazo bimwe bimwe mwari mukunze kuja muri ibaza kubijanye n'igihagararo c'abakozi b'Imana kukungene ingo zitunganijwe mwashoboye kubironkera umuco aho mutasobanukiwe neza naho muratwandikira ku rubuga rwacu rwa Mashariki TV tuzobaronderera bamwe mu bogira ico bavuze ko tukaba tubashimiye ko mwashoboye kudukurikirana namwe bwe nyene Apôtre NIMUBONA Jean Claude turabashimiye ko mwashoboye kutwitaba
murakoze na turabashimiye kite nka madute mundi munsi niyo mwabite byote tuzobita
atwe bwe nyene turabashimiye kandi
murakoze cyane.